Siyathandaza siyahamba siphakame sonke sibe ngenyawo.
Vuselelo, nganga stake emisebenzini yakhe. Kodwa ufuna indlela zikaThixo. Ngoba xa usazana neendlela zakhe, noba sekungenzekanga ngohlobo ofuna ngalo, kodwa uhlala umthembile ngoba wazi indlela zakhe. Ibandla namhlanje liphucwe amandla ngoba likhangela imisebenzi. Sengase singazana naye. Xa usazana naye uthi noma ethule impendulo ikhona. Awuxhomekekanga ekuthetheni kwakhe. Noba engenzi, noba luyithandazela ungekayiboni. But ayikususi loo nto kuyo. Into ekwenza usuke kuye xa ungabonanga nto, into yoba uxhomeke emisebenzini yakhe.